mu ntumbero twihaye cyo gukingira ibidukikije na cyane cyane ikiyaga Tanganyika ishyirahamwe biraturaba ryararanguye umugambi drinking water supply for villages at Lake Tanganyika aho ni muri commune muhuta zone gitaza uwo mugambi ni uwo kuronsa amazi meza imiryango ishika amajana umunani yo muri iyo zone tubicishije mu kubaka no gusanura ibigega by'amazi byari byarononekaye hamwe no kubaka amabombo mashasha uwo mugambi twashoboye kurangura tubifashijwe na GNF dushimira cyane
musanzwe muzi kwa amazi ari inkingi y'ubuzima dusavye rero ko iribomba mwo rigira ijyanyo mu kuribungabunga kugira ngo iminsi yose naho se iribomba ry'amazi bagiza
teka mwaduteye cyo kuba twaronsa amazi nga turabashimiye gose tumaze kubura amazi twanwa amazi yo mu kiyaga naho murazi ko amazi yo mu kiyaga sa amazi meza na amazi usanga ari amazi mabi imyanda yose myinshi ishikira mu kiyaga kubera tumaze kunywa amazi mabi yatuzanira korera kabiri naho agaca atuma tugwara n'inzoka zinizindi ngwara zitandukanye ubu twaronse amazi kare nta amazi twari dufise abana banwa amazi mabi ariko butoronsa amazi ni byishimo turajyohewe cyane kandi muteyiteka igihugu